Ngiphela bomalibe bozani bonthubesane bakho can for blessed leta umele maswati shoo
inhlonipho
wagitsitela umhlaba kwafakakala ujulwe tinyosi phakazela kona kuthiphela bomalibe bozani bonthubesane bakho can for blessed leta umele maswati shoo
inhlonipho
bakho can for blessed leta umele maswati shoo
Shani po